tekano munezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira imbonesha kuri hejuru TV turabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba twabatunganirije agiye kwibanda kuri politiki hamwe no mu ntwaro turaza kugera imbere muri CNDD FDD simwari muzi ko opposition yimukiye muri CNDD FDD hari ntaye tuza kubagezaho iyo witwa Karundi Kabure nkuko twamutaziriye n'ubutumwa rero bwo murundi yoba yarahaye Pacifique rinahazwe ndetse nawe agaca bitangaza ku rubuga rwe rwa Facebook ndetse uwo murundi akaba bamuri kimwe mu bihugu bya Burayi avuga ko ari umunywanyi wa CNDD-FDD kandi ko yahora mu rugendo mu Burundi mu ntayewe rero tuza gukoresha Karundi Kabura mu rwego rwo kunyegeza mwidondoro wiwe na yewe rero tukaba tuza no kwibagezaho ku buryo burambuye itangura kiruti n'umunyugumyabanga yiyemera aho yatangiye agira ati mushinga nane ndakuramukije njewe nimunze ariko nk'abandi barundi benshi cyane ndakurikira amakuru duha kuri Facebook imyaka myinshi narakugwanije inyandiko zawe nazibonamwo umwanzi w'u Burundi ni kenshi nemeje abandi ko wandika ibinyoma kandi na jewe nabifata ko ari ibinyoma nsanzwemo mu gihugu cya Buraya ntashimye ko kimenyekana kubera imvo namwe muzi sinifuza kumwidondora ubanje umenyekana zohora ndakwandikira ku izina rya Karundi Kabure mu nkuri nzoza ndaguha zoza uramfasha gukora mu ikintu cyose cyo tuma bamenya uwo ndi canke ico ubona co kwegera undi mu nzoba navuzemo ndakwandikiye mvuye mu Burundi nari naheruka yo mu ntango za 2020 Burundi rero bwitwarwa na president Nkurunziza ejo narabonye ibyo wanditse kuri general ndira ko bucanca numva no sangiza abarundi byo niboneye muri urwo rugendo iyo dusomye makuru duha turabona ko ari bitagenda neza ariko kubera wewe uzwi nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi ari ikintu kibuze mu makuru yawe bega abagumya banga babona gute ingene igihugu cifashe runo rugendo rwampaye kubona ko hariho ishusho y'u Burundi tudafise na gatoya ku makuru turonka niko iyo ntahe yuwo yayitanze kwa Pacifique rinahazwe itangura mu kubandanya rero yavuze ko abarundi nka bose basigari abasendedefdd aho yagize ati ikintu cya mbere cyantangaje muri runo rugendo nuko nasanze abarundi bose basa n'abinjiye muri CNDD-FDD naragiye kuramutsa abahungu b'abagenzi mu Nyakabiga no kumusaga abo ni abahungu twiganye bahora bama bankekeza ngo ndi imbonerakure bose nasanze barinjiye mu mugambwe umwe uza wumva ngo jewe mvugana na Mary de Ravire ubundi ngo ndekuri iyo ndashobora kumuhamagara umwanya uwo ari wo bose ubundi ukumva ayagiza Museremu ndi kumwe nabo nisanga aribo bagumya banga kundusha nsanga basigaye bugurura imiryango nashobora jewe arabo wumva ngo bajejwe kuronderera abakobwa bategetsi hari n'abakubwira iby'abategetsi b'abapede no kuvuga abahuza ibitsina nabo babisangiye ukumirwa ubukene n'ubwoba byarishe igihugu kera nibo bampanura ngo mve mu mbonera kure none n'ubundi jewe ndabahanura ngo bagabaje ibyo bakorana n'abategetsi uyatazi naye akaba yarabandanije agira ati uretse indongozi z'imigambwe zisanzwe zizwi biragoye kubona abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi muri kino gihe abaseneri baracecetse ntibakoma umuntu wese agerageza kwirinda ibimukwegera kera naheruka mu Burundi muri 2020 naho haba havugwa ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi boba banyuruzwa warabona abantu bemanga ko batashigikiye CNDD-FDD hagati ya 2015 ntikari bwahere neza ubu abantu bashima kwinomira hari umutegetsi umwe rero ngo twaganiriye harambwira ko ibintu bakoze atari byiza ariko bane benshi baza ko ariyo nzira yo kugumya igihugu yashinze naye rero ko opozisiyo iri muri CNDD-FDD aho yagize ati nagiye gutangara ngeze mu CNDD-FDD bagumya banga baba mu mahanga iyo tugiye mu Burundi tuba tumeze nk'umu Islam agiye imaka canke mu Katolika igiye Vatikano tuba twiteze guhura n'abantu bazi igihugu kigeze n'iyo kija tuba twiteze kuronka kariro gashasha siko bikimeze abagumya banga nibo ba mbere bagwanyiweho ubutegetsi muri kino gihe urugendo rero rwampaye kumenya iyo bwa bundi ukura makuru ishavu nabonye nanye abagumya banga ntanke ko benshi bakurondera icambere no kumenyesha nuko abagome banga b'incabwenge bose bazindukira gusoma ku rubuga rwawe kindi wanditse usanga arico bariko baraganira nibacizera na gato y'amakuru atangwa n'ubutegetsi mu gatondo bahera kuri Facebook yawe bakaja kuri Twitter ya yigenga na Kingo Murundi inkuru ihambaye utayanditse ko ntibayemera ko ariyo icakabiri rero nabonye nuko batakiza ivyo bashiramwo yashikeje General Bunyoni byatumye babona ko atakidashoboka ntibagitinya umuntu n'umwe birya neva akora byo gutuka bakuru bose navyo nyene byarishije icubahiro c'abakuru banyene umukuru wese basigaye bamwita umusuma kandi wumva kibatera isoni namwe mu majambo y'umukuru w'igihugu aho usanga yigamba amatungo afise harya yigira umuhinga wa byose wumva basubiramwo amajambo yiwe bakeguka bagatwenga umva umukuru w'igihugu yigamba ko arunze amastoke y'ibiribwa kongera akivugira katawe yoha ko byarabumije wonyene wumva bivugira ngo gutwara byatunaniye wo yatanze ntayi rero kabura karundi akaba avuga ko yatangaye cyane agiye mu nama ngo banywanyi ba CNDD-FDD basigaye batukanira mu manama ngo njewe aho nari ndi hari uwabo bahutse aravuga ngo abo bigeze yarakwiye kuza ubundi muganga mushasha cya gatatu kibaranga ni ukwinubana wo kabundi kabura yagize ati ndagiye ku biro bikuru by'umugambi Bujumbura narumviwe aho hatandukaniye n'ahandi nuko ho abagumya banga batavuga umwe wese aratinya ko ijambo avuze atamenya iyo rigarukira n'abantu barigana cyane nta muntu wasigaye icupa ry'amazi ngo agaruke kurinywa bose bikekana uburozi narigeze kubura wandika ingene umugumya banga mukuru w'umugambwe agenda na ivyo guteka n'ivyo afungura nkeka waciye bifuta burya nuko ni we muntu wa mbere atinya guhabwa ishano ibintu barimo sinzi uko nobisigura uzuye amashari n'umwikeko ubona ari abantu mengo bararushe cyane kandi batagira amahoro kubera rero barimo uturwi birabagora kumenya neza umwe wese aho ahagaze icyo gihe rero pasifikiri nahazwe yandikiye nkuru uwo muntu yashinze intahe ku ikoraniro kaminuza ryari ryemereje mu nyuma rigasibwa ngo hari abo rero ryari hagaritse imitima aho yagize ati kimwe mu bibazo bivugwa mu ntamatama ni ibijanye n'ikiringo cya kabiri cyane va muri 2027 hari abavuga icese ko badakeneye ko nabagaruka bamwe mbere barabarenyuza ukumva ngo niki ni ya kimarazo bari umugabo kandi yubumvirije wumva umengo hari ikintu biteze mwanya n'umwanya karundi kabura ati naragenda umwe mu bafungiye dosiye y'abunyoni yambwiye biratangaje rwose yageze ati mugenzi burya nta kibera ubusa reka twebwe tube turikinze akari inyuma karahinda ariko nta n'umwe atomura ibyari byo ugeze igitega bica bihinduka naragenda yutwara CNDD-FDD igitega nabo bari kumwe ho nasanze bumva ko bari ko bagwanira iteka ry'intara yabo ku bwabo nta wundi yotwara atari neva bamwe rero babona ko neva ariko harasamara bashobora kumupapura igihugu bakavuga ko akwiriye kugenda abanyagitega mu bibanza byose bihambaye cyane nko kurongora umugambwe n'igisirikare izo mpande zibiri ntizobona ko byakongere yimirije ibi kibazo rero cy'ihindurwa ry'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD barakinuganuga bakavuga amazina y'abashobora kumusubirira ko rero niko uwo karundi kabura yoba yarashikije ngo hari benshi numva nyizina rya Ezekiel nibigira ariko bose baremeza ko gukura Reveriano ndi kuri iyo bitoroshe Reveriano burya nabo kwa neva baramutinya kubera ingene yapanze imbonera kure n'ingene afise yabo baziranye mu gisirikare umwe yambwiye ati kabona barashoboye gukora Reveriano ndi kuri iyo uracumenya ko neva zodutwara imyaka myinshi cyane ariko ukabona biramunaniye kumukura uracumenya ko nekiringo ca kabiri neva ashobora kukibura wo karundi kabura rero habwira Pacifique nahazwe ko ivyo bandika bo bavyongera ko ibindi bibikurusha aho yagize ati aho naboneye ko ibintu bikomeye ninge naho kugwanya ibyo bandika nkuko vyahora ahubwo bo bongera ko ibindi bibicane kera wanditse bose barakuvuma ariko ubu bose babazanya ko atagishashi wawe nirya nkuru y'urupfu rwa nkuru nziza nasanze bavuga ngo uburozi ntibwamushoboye kumwica ahubwo mu kurangiza baciye bamuryoza izosi aho ntibaheza ngo bavuge babikuye ibihuha bica biranagata nka birya by'amatungo y'umukuru w'igihugu bo baca bongera ko amazu n'amatongo ngo aherutse kugura muri Gabo baravuga iyo atungiye muri Guinea Equatoriale Dubai muri Amerika n'ahandi usanga bavuga ingene neva n'umugore bariko barigarurira ibisata byinshi by'ubutunzi bw'u Burundi. Kindi mutazi ukuntu cyababaje ni kirya cyo guhindura amafaranga ibipapuro. Nasanze bavuga ko ariho benshi babihombeyemo, baranavuga ko ariho konti y'umuganga kugeza ubu yugaye kandi yoba iri ku miliyari zitari nkeya. Kurya rero ukunze kwandika ku mupfasoni wa Nevabo baca bongera ko ibintu byinshi. Umvise ingene bavuga iterabwoba ry'umukenyezi agira ku baserukira u Burundi mu makungu, bakerekana abo maze gukuza mu kazi urumirwa. Ndibaza ko dutegurira inkuru ijanye n'ico kintu kuko numvise bidasanzwe. Bose rero babona ko Angelina Ndayishimiye ari watwara igihugu, burya hariho n'utuzina twinshi bamwita ukwiye kumenya. Uwo Karundi Kabura rero akaba yaravuze no kuri ijana 44 ni kirabo c'abategura gukuza ndakugarika. Ni inkuru rero Pacifique Ntazwi yashikirije kuri Jehovendera ko buca ngo ni ukuri kuze nk'uko vyashinzwe n'intaye n'uwo Karundi Kabura muri ico kirabo co ku Kabondo gisanzwe ari kirabo c'iperereza ntibahurira abashigikiye Robert Shingiro. Rero hapfundikirwa n'imigambi y'abantu nka Donatien Ndayishimiye nyene ikiriho uwo bita Manu ba Steve de Cliff ba Apollinaire Nishiri imbere n'abandi. Abo nibo bagerageza kwiyegereza Neva ngo bamwumvisha ko yokura na kugarika, maze wumvirije ibyo bavuga kuri ndakugarika birumvikana. Anje wenzi umushikira nganji wa mbere cyari cyo Iburaya sino kubaka kuvuga ko ndakugarika ari umushikira nganji wa mbere mu Burundi wa mengo baramaze no kumwibagira, ariko nabo bashaka kumukuza ahanini barondera kwipanga gusa. Ikindi nabonye nuko ako karwi gashigikiye zirya mvugo zo guhangana n'u Rwanda. Burya undi mutegetsi ako karwi ndetse Emmanuel Sinzo hagera atwara inama nkego z'amateka, narabonye bandika kwifata ubu rya Kenny Claude na Medare Muhiza. Burya icuta nye nuko abo bose mbere yo gufatwa bari basabwe kwandika baryoze Emmanuel Sinzo hagera, n'uvuze ngo bari basabwe gukora amakonti atazwi kuri Twitter bakaca bamwandika ko amakuru akwiragizwa avuga ko batavyemeye nabo baca baremantanirizwa. Urabikurikirana neza iyo ntaye Karundi Kabura bananyigira ati ico nabonye coco nuko abasendedefted bagabuye mu turwi twinje mu ntumbero yo kurwanira ibibanza. Sendedefted ni ikimeze nk'umuryango nk'umugambwe kurya twari tuzi ngo igizwe n'uduclub twinshi turwananye mu ntumbero yo kuronka ibyicaro byiza. Amwe ndi kuri yama atwumvisha ngo muri sendedefted ntawe ipanga baramupanga. Ibyo nabonye n'ibihushane bari mu ntambara yo kwipanga babanje kwitonesha no mu ntambara no kwambikana ibara. Navuye numero pe abasirikare rero ngo nabo ngo ntibashigikiye neva ku kibazo cy'u Rwanda kuko uwo nawe yoba yarabivuze ko agira ati icyanyuma navuga ni kirya kibazo cy'u Rwanda. Naronse akanya ko guhura na bamwe mu basirikare b'u Burundi bahoze bagwara muri CNDD-FDD abo twabonye ibintu wazanga busanga zifize amapete nka koloneli na majoro cyo kimwe n'abandi barundi benshi. Abasoderi bo barasoma ibyo wandika mbere baranashima cyane iyo yagiye urandika ku ntambara ko ngo hari ikinini byafashijwe. Warambwiye ko koloneli yandere kava amahanga aherutse gukurwa kurongora ingabo z'u Burundi muri North Kivu kubera kumwe werekana ubuhiri imbere bwiwe. Shaba musubirizwa guhita koloneli Mingi ahora twara kamwara baravuze ko amakuru yawe yatumye nyuma amaramara haraduza amahera aho abasirikare muri Congo muri Tshisekedi ndamuha baremeza ko ayo mafaranga amaze kuduzwa kabiri kose kubera ubutumwa bwawe. Bemeza ko intambara ya Congo yaje kubasamburira igisoda. Hari n'ibyo bavuga wewe utigeze uduha burya baramenye ko muri Congo harya muri Kigarama hariho kompanyi yose yumvikane guturugambira bibamwe. Baranavuga ko hariho n'intwazaga abanyeshi z'ipete rya leta na kapiteni ziriko zirata zikomoka. Ikindi nabumvisemo nuko badashigikiye intambara niba ariko asomborotsa ku Rwanda, nibumve nge navuga amajambo asomborotsa intambara kandi wenyine tadiyo yiteguriye bakagira bati ntabwo igice cy'ingabo z'u Burundi ziri mu mahanga muri Somalia, muri Centrafrica na Congo. Ibirwanisho bikomeye byinshi muri Somalia, ibisigaye mu Burundi nabyo byinshi ntibinakora. None asomborotsa gute intambara ku gihugu bizwi ko gifite ibirwanisho bikomeye muri kano karere, nawe atana kimwe akoze cyo kwitegura byo kurubumvirira abasirikare ntibakeneye kuja mu ntambara. Erega mugabo ntibarira busema bariya abasirikare bahoze muri CNDD-FDD bariko baregereza gukukuruka muri imyaka iheze bararungiswe cyane muri Somalia na Centrafrica ku buryo usanga batunze zabo barazubatse. Urasanga barabuze imodoka, ubana biga ahantu heza guca bahamagarira guca gupfira mu ntambara batanumva neza ni ikibazo gikomeye hagati yabo. Begeshwa ko intambara yako igamije kumanuka muri Sud-Kivu igashika no mu Burundi ariko bo ntibavyemera. gusozera rero hari incamake uwo yemeza ko yatanze ibyo yabonye mu Burundi ariko ngo yumva ashaka gutera intege Pacifique ari nahazwe arabye uko bahora ba nkanka ariko bakaba ari wewe baronderaho amakuru ngo n'ibintu rero bitangaje barabonye ingene atabariza abantu adacaguye kugeza no kuri bunyoni yamuhize buhungu ngo anabandanye iryo banga ritoroshe yatoranye si ibya bose. Ni inkuru rero tubagejeje ko twifashishije ibyanditswe na Pacifique rinazwe ku rubuga rwe rwa Facebook nk'uko twanabibabwiye dutangura aya makuru. Musabire kugira ngo mutunde kuri subscribe canke sabone. Ibi rero murumvirizamo amabanga akomeye cyane n'izindi nkuru rero tukazozibandanya mu bice bitandukanye ku minsi izokurikira. Uyu tubakengurukire cyane ko twabanye umunsi wose. Mani bahezagire ijoro ryiza.